Ngāi Te Rangi te ara o Porotū ki pāre matai tēnei ata ki te whakahē i tā te kāwanatanga Waitohu i te whakataunga kreme me Pare Hauraki. I rango nā te wairua manawa wera o te hunga takahi whenua e te minita take tiriti e Andrew Little. Ko tā te iwi o Ngāi Te Rangi ka whakawhiti te whakataunga kreme o Hauraki i tā rātauna whakatauna. Ka mutu e whakahē ngiana tā Hauraki tono kia whai mana ki te rohe o Tauranga Moana tonu. I te tīmatanga o tēnei marama i whakaroa hi ake te wā aukati a Ngāi Te Rangi ki te tohe i te kreme nei.